Kwigenekerezo rya 16 Ruhuma umwaka w'ibihumbi 2017 Leta y'u Burundi yarashize umukono ku itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero ijana agakwego 29 yemeza ishigwaho ry'ikibanza kidasanzwe cy'ubutunzi kizokubakwamwo amahinguriro akomeye iwarubondo muri zone ya Gatumba ikomine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Ishigwa mu ngiro ry'uwo mugambi ryahawe ishirahamwe ry'abanyamahanga ryitwa Proserve.
Special economic zone ikibanza kidasanzwe cy'ubutunzi kizokubakwamwo amahinguriro akomeye ni kibanza abazogikoreramwo bazoba bagengwa n'amategeko adasanzwe nko kwinjiza ibikoresho cyangwa ibidandazwa bitarishikori n'uburenganzira bwo kugura no kugurisha hakoreshejwe amafaranga y'agaciro.
Donc c'est une zone qu'on crée pour
ni kibanza gitegurira abanyamitahe ngo bacubakemwo bagikoreremwo mu ntumbero yo guteza imbere ibijanye no gushorera hanze y'igihugu no kugwiza akazi.
Et dans le cadre de la aussi de la création de l'emploi avec cette zone économique.
Ni kuvuga rero ko abagwiza tunga n'abanyamitahe bazohazana imigambi yabo yo guhingura ibintu n'ivyimbugwa niyo kubidandaza mu gihugu no mu mahanga.
Transformation agricole et ils vont vendre
ico kibanza nicamara gutunganywa neza kizoba kimeze nk'igisagara kidasanzwe umuntu ashobora gusumiramwo ibintu byose
comme une ville, une ville spéciale où on trouve tout.
Tugoma twamamaza ikibanza cy'ubutunzi kidasanzwe cyo mu Burundi mu bagwiza tunga n'abanyamitahe haraciye mbere imyaka ibiri tubakira aho bitashobose n'igihe imbibe zari zugaye kubera cakiza COVID-19. Turiko turagerageza gutorera inyishu ingorane z'abanyamitahe bava mu Bwongereza n'ahandi batarashobora kugira ingendo. Ariko twarakiriye abatari bake mu mwaka uheze gushika muri Kigarama. Twibaza ko twafatiye ivyumba by'amahoteli abarenga 80. Nyo muri uyu mwaka mu kwa mbere no mu kwa kabiri twarakiriye abanyamitahe bavuye mu makungu kandi n'ubu tubandanya tubakira. Twaratewe n'umwuzurira kuri ico kibanza cyose kubera giherereye mu karere ka Rusizi na Tanganyika. Umwitwarariko dufise ubu rero n'uwo guheraheza ivyigwa by'ubuhinga bijanye n'amazi n'ingene twoyakoresha kugira ngo tumenye neza ko ibijanye n'ibidukurikije byubahirijwe. Ntibizobe intambamyi z'iterambere ry'amahinguriro muri ico kibanza.
Amazi yoba ategwa n'imvura yobava mu nzuzi canke mu kiyaga canke hoba hari n'amazi yoba yiburuka ava mu isi ahanyene bikazohava bituma ibikorwa bitabandanya neza muri ico kibanza. Ivyigwa biriko birakokwa ivyigwa vyimbitse bizodufasha kumenya nimba integuro yitunganywa gico kibanza twari twiyumviriye bwa mbere itazohinduka.
Ko Burundi bwahaye ikibanza abanyamitahe izo ngorane ntizizotubuza gutera imbere. Ibikogwa ugwaruka rukunda gukora kandi gwifuza iterambere niryo tunga rihambaye Burundi bufise. Icyo gituma abanyamitahe tuwama tubabwira ijambo ryiza ko Burundi ari igihugu giteye igomwe ko abarundi bakundana kandi bubaha ingenzi. Ntizizohengeshanya kubibabwira. Turashigikiye imigambi ya leta nico gituma tubandanya gukora tubicishije mu runani rw'abanyamitahe mpuzamakungu. Ikibanza kidasanzwe cy'ubutunzi cyo mu Burundi ni umugambi ubwirizwa gutera imbere. Turi ku kivi kandi ingorane zibaho zitabaho turatera imbere ku munsi ku munsi. Twifuza gutera imbere ku bijanye no kumenyesha tudahengeshanya ibijanye n'umugambi kugira ngo abantu bose bawumve kumwe uko utunganije no munsi n'uko uzoburi ejo haza. Kuvyukuri turi ngaha kugira dushigikire abanyamitahe n'imigambi yabo y'iterambere. Turifuza rero ko boza tukavyicarira. Turasaba leta ko yo dufasha guhamagara abanyamitahe b'abarundi ngo bakoreshe imitahe yabo mu gihugu cabo. Ni igihugu ciza, inyungu ni nyinshi. Abazokorera muri ico kibanza bazohabwa uburenganzira bwo gukoresha amafaranga y'agaciro atangorane. Iyo ikaba ari imwe mu nyishu z'ingorane basanzwe bagira. Byo bari byiza cyane, hamwe twubona amahinguriro y'ivyimbugwa y'abarundi ubwabo atanguye kuduzo hano muri iki kibanza kidasanzwe. Murazi ko leta ifise umugambi wagutse wo guteza imbere uburimyi. Turategekanya ko hazokubakwa amahinguriro y'ivyimbugwa gufasha gushora ivyahinguwe mu mahanga, mu kurondera amasoko mu karere no mu yandi makungu kugira ngo ibidandazwa bishike bitabanje guca mu nzira nyinshi gutyo n'abaguzi boroherwe.
Without so many levels of business people being involved so that the consumers can get a better access to the market.